King Mzaiza music.
Bathi khamba tena mina kasta namhlanje zawahlala ekhaya malundi isigubu kushisanda uma medini yakaluthi kuni nakhuza ngabangani bam bangilanda ebusuku bangilethe ekuseni ngasi strong base when I skim some ngasi strong base when I skim some.
Oh Gibela Ibhasi Sambe, oh naba abantwana mngani, oh na yini buzi mngani, oh Gibela imoto Sambe, oh Gibela Ibhasi Sambe, oh naba abantwana mngani, oh na yini buzi mngani, oh Gibela imoto Sambe, oh Gibela Ibhasi Sambe, oh Gibela Ibhasi Sambe, oh Gibela imoto Sambe,
nanga bazela
Gibela imoto Sambe,
engathi Gibela kubuka la Ibhasi la matariyana, hey sihamba nabo kiyana, wena java fana, oh uzobona la bantwana.
Ukela ngimbam, kutufuna ngimnike sam. Aw bese ngimnyente sam. Aw Gibela imoto sam, ngihamata lovi ungsam. Magnestok ukuthi ngitaphe ngizimali ukuthi bangihap. Bangibuza ukuthi ngenza kanjani, nokuthi ngize ngani. Bangibuza ukuthi ngirepha kanjani, nokuthi ngibambe bani. Awuthathe zakha ngazi kanjani, uma kima ngazi kanjani. Shisa nje angazi kanjani, mangitakwe nje angazi kanjani.
Sengithanda i-action ingu Steven Seagal ngeke bangichinte but too slow.
Bathi khamba tena mina kasta namhlanje zawahlala ekhaya malundi isigubu kushisanda uma medini yakaluthi kuni nakhuza ngabangani bam bangilanda ebusuku bangilethe ekuseni ngasi strong base when I skim some ngasi strong base when I skim some.
Oh Gibela Ibhasi Sambe, oh naba abantwana mngani, oh na yini buzi mngani, oh Gibela imoto Sambe, oh Gibela Ibhasi Sambe, oh naba abantwana mngani, oh na yini buzi mngani, oh Gibela imoto Sambe, oh Gibela Ibhasi Sambe, Gibela Ibhasi Sambe, oh Gibela imoto Sambe, oh Gibela imoto Sambe.